Baga.
Baba ciro mane.
Baba
ciro mane.
Kai jang goma kaje ne shi kai to wannan buro mana
wannan kai wannan rayuwa
live and do the way I
tell
you. I'm going to tell you to do
it. Live.